reales. Aquí. Aquí son gente.
Urakoze cyane ubwa mbere na mbere manje gushimira Imana mushora byose yadutije amagara yo gushika ngaha amarembe bwa kabiri nagira nshimire cyane gose ibyo ku mutima mwebwe abajournaliste mwashitse ngaha kandi nongenda bashimire kuko mwaranyihanganiye murabizi ubutumwa bwange murandungikira ubu ryasomwe na inemerero rya rero uno munsi murakoze hama ntarandiriye ijambo nyamukuru ni ryo kuganira sport kuvuga ibijyanye n'ukuntu uno munsi ushobora kwicara imbere ngaha imbere yanyu nk'abafise ni trophy ya Diamond League ngaha imbere yanje ngaruke gatoyi kuri ukuntu banatanga sport gushikashike ngaha jewe sport yanje nayitanguye nk'umutoyi kuko ahantu naba nabana n'abakuze kandi twarakina imipira yose cyane nakinye football nakinye volleyball nakinye inkino zose abana bakina zose twarazirondera twaribangira imipira twarakora ibibuga bya volleyball twarakina inkino zose hanyuma maze gushika mu mashuri mato naho nyene nibaza yuko aho nava muhira njya ku ishuri byari kilometero 6 no kuvuga nava muhira nyaruka nayimbangutse kuko nari nkerebutse urumva nagira ibirometero 6 kuva ku muhira gushaka ishuri mu gatondo saa sita gutaha gusubirayo urumva urabye ibirometero ku munsi n'abankoze bya ibirometero 24 urumva ko bitari bike maze gushika mu mashuri makuru mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu ushyira mu bihumbi na cumi mirongo ibiri n'indwi niho natangura kwinonora imitsi mu guserukira amashuri yisumbuye ndibuka neza ihiganwa rya mbere twakoze nagiye guserukira ishuri ku bihumbi bitanu ibihumbi bitanu nabikoreye mu ruyigi mugabo nagiye kubikora sinabihejeje nakoze ituro 11 ku busanzwe ibihumbi bitanu n'amaturo 12 n'igice urumva byose yari amateka ku gihugu inyuma ya Jeux Olympique niho naho harabaye navuga yuko habaye ikindi kiringo kitari cyoroshye cyane kuko twaciye tutaronka uburenganzira bwo guhiganwa imetero 800 nari nsanzwe mfitiye ko ubuhinga bunahanitse naciye na competition itariki 3 z'ukwa gatanu niho twakoze niho nakoze competition ya nyuma ku metero 800 ngeza ari zinzi z'amatwicaranye twamenyanye muri 2012 yaciye ambere umubyeyi aratangura aranyigisha twajyanye ahantu henshi arayigisha ibintu bijyanye n'ubuzima nawe ndamushimiye hariho abantu ngaha twamenyanye b'abatleti niho natangiye kumenya LC w'amahoro Olympien Diane Nukuri n'abandi bose twamenyanye guhera muri 2012 baca baba abavukanye bazima iyo ni monde ya sport n'ibindi byose bijyanye n'ubuzima bwa minsi yose hanyuma rero abantu bagiye barafasha navuga umukomiseri yitwa Eugene avuka mu ntara ya Cibitoke ni we muntu nkitangura ama competition au niveau provincial yari umukomiseri abakomiseri n'abantu bakomeye abafite polisi ngaho je yari aza kundi intege akabona amafaranga ashobora kuronka muri competition
abantu bakabona sasine yegera abakomiseri cyarahindeye cyane hamana ndahura na honorable Gabriel Ndarushima ataratangura nawe nyine yarafashije atarandihira amatike yo kuza nka Bujumbura nawe nyine ndamushimira ari Bujumbura ni benshi navuga hariho abantu bambere mu miryango abantunze hariho umuntu yitwa Manenge Patrice nawe zivura ntiyaranze ariko umukobwa wiwe yitwa Sandra yarabwinze kuba iwabo barafashe nk'umwana wabo batanzi nanjye ntabazi barampaye indaro ndashika kure nkakora amakompetition mvuye ruguru Bujumbura kuko nta muryango w'amaraso wari Bujumbura je nari mfise hariho umuntu yitwa Ntamvukiye Lenova niwe muntu yasabiye ishuri kuza nkaye Bujumbura nawe nyene ndamushimira hariho uwundi navuga yitwa Frederic Marusa Frederic uyu ngu aho niga kuri Stefezi bari batuka imodoka agira mu yatwara cyo gihe INSS bari batuka ari iyanje yampitana imba kuri pa aho nashikiye icyo gihe mpeye muri Jeux Olympiques aho nari nashikiye ntamaze umwaka imbere y'ukomeza amashuri yisumbuye mbwe mu gisata cya Scientific B uwo nawe nyine ndamushimiye rwose hariho uwundi muntu yarapfuye yitwa Colonel Darius nawe nyine narabayiwe yarafashije rwose rwose hariho uwundi muntu yitwa nsanagiwe ni nasize yitwa Ndizeye Eli nawe numu Colonel yaranguriye amata abonye ndi kumwe no mukone yitwa Darius hariho umundi muryango wa ndezi umuryango wa Habimana Simeo umudami wiwe yambere bitangaza sinavuga byinshi ngaha ariko barandeze bambera abavyeyi mba umwana mu muryango hariho umuntu yibagiye hariho infi mugenzi yahoze ari umaruhita yampaye amafaranga imbere yuko njya muri Jeux Olympiques za 2012 niwe muntu yatangiye kumpa nawe nyine amafaranga yitwa Benigne yarampaye amafaranga hanyuma noshimira umumanajeri wanjye uyu yaramfashe mu bihe bigoye bya transition nawubwiye nti jewe mpa kam jewe nigireyo nibereyo nikorere antrenema ndabe ikizovamo yaratwaye dukorana niwe dukorana ni umumanajeri wanjye sponsor yanjye ya Nike n'abandi bose bamfashe mu mugongo hariho abantu bamfashe mu mugongo ntazi ariko bose ndabibuka aho bari bako baranyumviriza bamenye yuko njye ndabibuka hariho abamenyereza bo ngaha bagiye baramba hafi lokal hariho abatlete twakoranye bo ngaha lokal baragiye barampa intege n'ukuri iyi transition barafise uruhare runini cyane kuko baragiye barampa ingufu hanyuma inogaruka ku bya igikombe mubona afise ngaha iki ni cy'amateka nukuri igihe nayitsindiye nari ntasinziriye munsi ijoro ryose nari ntasinziriye kuko navuga nti ibi bihe naciyemo byansaba byinshi byansaba kwihangana kwinshi byansaba kwizera kuhanitse ndayitsindira ndaryoherwa abantu bose batangara ariko navuga nti ntutangare yari jewe ariko ndayitegura nca nandika amateka adasanzwe ku isi ya uko mondial kuri 2 mm ubu ni jewe bazwa umwanya ujyaruka ku isi ku birometero 2000 iminota itanu n'amasegonda mirongo ibiri nari mu nakiranywe iteka rikomeye na Leta y'u Burundi nagatangaza ukuntu nakiriwe ukuntu nakiriwe n'abarundi bose ko nabonye abarundi bose batwenga bijya byampaye umunezero byampaye ingufu zidasanzwe zindi ziyongera kuzo nari mfise